umuntu gufata akaja kwica bene gihugu abari kwarondera iki wumva ahubwo yoja ku iyo baba afise ibyo babaza bari kubibaza abo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka itatu bapfiki umwana ari munda bapfiki ahubwo umugwi iterabwoba murazi ku isi yose igwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwi iterabwoba basabanye politiki nabicanye abo rero abarundi tutaviriye hasi ntimurondere ikindi ntacyo bafise none wosigura naza vuga ingene ashobora kwica umwana munda naza vuga ingene yica umwana w'imyaka itatu sinzi ntacyo imigwi iterabwoba murazi ku Burundi isi yose ifashanya kugira ngo turwanye imigwi y'iterabwoba nabicanye ntacyo baba bafise avuga none wajya kwihaya ngo ndi umwicanyi narishe umwana w'imyaka ibiri narishe umwana ari mu nda wawisigura gute nicyo gituma nibimaramare ntibashobora no kujya ahabona twaragiye gusaba umutwe wabo turazahure umutwe wabo tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarungi kibaje imbere y'intahe kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015 ibiganiro turababazwa nuko gushika ubu navuga nti twarananiwe kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye iyo migwi ihabwa indaro ihabwa ibyo kurya ihabwa amabiro bakoreramwo ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko cyomenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu rwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri kuko ntivyumvikana ingene uheza kugaburira umuntu agacaza kwica umuntu umwana umutamakazi n'umutama hanyuma kazovuga ngo abarundi bazoguma banezerewe cyane bari kwabona aho hantu abo bantu barerewe nta kintu rero bafise cyose numva nk'ubu bosabiki ngo kugira ndeke kwicura uyo ya ngo mpiki bwihira ico kintu iyo baba bashaka ibya politiki baje kurondera umukuru w'igihugu baje kurondera umushikiranganje kuko ababereye mu kibanza mugabo baje kurondera umuntu atana kimwe bapfa iyo baba bashaka basi bavuga bati turakeneye igihugu ku nguvu bari kuvuga bati tugende dutere igisoda n'igipolisi hanyuma tubaneshe duce dufata igihugu mugabo murabona ntavyo bagiye baca kwica murazi ko bishe mu ruhagarika baragandagura abantu barasubiye baragaruka bagandaguye abantu muri gatumba abo bantu two bavuga gute abarundi n'abaciri rubanza abonyine birateye isoni kubona umurundi aciyumvira kwica abantu no munsi ndagatera soni mugabo tubashira imbere y'Imana harya ntakinanira Imana hariho igihe bazobona bibahurungukira ko batabizi mugabo duhanura abo babaha indaro abo babagaburira abo babaha amahera abo babigisha igisoda kwica babigisha kwica ntibabigisha n'igisoda babigisha kwica gukerera abantu twobahanura yuko bakwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro igihe cyose bazaba bagifise igihugu kibakingira kibagaburira kibaha amahera kibaha ibigwanisho tuzaba dufise ibibazo mugabo nibaza yuko kazoza ni kabi kuri ivyo bihugu mu gihe umubanyi ariwe ashobora gutuma abenegihugu bagandagurika mu gihugu